Lesa babumbile umuntu, Lesa babumbile umuntu, shata chabo ati ena leba leba.
Chalo chabusha, umatololo Israeli achidisha lesa mano. Noku ya eva aloni tupangile gale saifwe tupepe. Elo lesa afunile pato apangile mundu kula mubepa. Elo Israeli namkwe asangwa alepepa kalube. Echo natila Israeli tupepe lesa wamwe wapatisha. Matanguchila tu lesa tose tabano pacha. Takuli na umi lesa winga chila babaka ya kwe. Lesa we so amweo.
Ati Lesa babumbile umuntu, Lesa babumbile umuntu, shata chabo ati ena leba leba. Aleve mpira isha marumbo, aleve mpira isha kubalebio. Ati Lesa babumbile umuntu, Lesa babumbile umuntu, shata chabo ati ena leba leba. ati mpezi man. Biggie Mose.
Album launch, our DVD, live recording as well as audio. Thanks for everyone. Ababanok Sapaspet, the Mesa brothers. Thanks Rasford, thanks Manchila, and everyone. Please, mancha, mancha, mancha.
Batoteleni, batoteleni. Vida.